ariyawo ilka magbiyan abwa shiyo aloliyawo ilka magbiyan talo hayin waregtana talo hayin waregtana laiskuma anantin talo hayin waregtana talo hayin waregtana laiskuma anantin aqli iyo husina idibogaya inna heer salmaye inna heer salmaye inna heer salmaye inna heer salmaye
Na air samaye na air